Because right now, Kulu Asano Mikaye, Maso, when you have a son,
Hey, hey, hey. you are releasing. Not touch and let down. Hallelujah. Hallelujah. Yalaba koya. Yalaba yalaba.
Celile ukuphuthuma abazalwane ngoba baphuthume eProjectin njengamanje. Kodwa ushiye nanku umyalezo inkosi emnikeze wona. Ube sesukile ngakuthi ama-intercessors bonke. UNkulunkulu kuyakhuluma nawe ukuthi babandleni la ekhona angayeki ukuthandaza noma eseza ukuthi amandla aya angathi ayaphela. Kodwa ame athandaze, athandazele ibandla. Uma ngihleli ngibuka ukuthi ubani umuntu kulesi sikhathi siphithizela kanje ongeza kule ntaba azokhuluma lokho kuvela enkosini. Inkosi yasi singithumela kuye ukuthi ngiyozehlisa ngizindlale simucele ekubhizini kwakhe kwischedule sakhe sibhizi ukuthi as asekulentaba azokhuluma izwi likaNkulunkulu. Ushatelwe Nkosikazi wethu wesifazane egameni lika Jesu. Hambile bazalo ukuphuma kude le Richards Bay. Drivele nje wathi budhe exo driver. Athi budhe ngiyacela. Nkulunkulu uyamsebenzisa bazalwane. Mhlaba wonke South Africa yokuyashumayela. Uma ungena nakule zinto zabantu abasha ey'chofwayo oma YouTube, Facebook uyamthola uNkulunkulu emsebenzisa. Ngivumeleni-ke ngamukele umvangeli ubaba uKhambushe uNdlovu njengami kuney'bongo ey'mbili egameni likaJesu.